elekhona ogivini mashikinya uyena futhi oyoyithatha ikhona yesekhukhune United. Wani Pirates enothi isekhukhune bangenile futhi ke laphana ke eboxini okhadoso nabo Edwin Gyimah amadoda ngempela amade naba manje ke bayishaya ifuna amakhard ababuzi nethi ngitshelile ngatho Edwin Gyimah amadoda amade. Orlando Stadium, Edwin Gyimah, igoli lakhe lokuqala kule season, olshaya eqenjini ayegqoka imbala yalo coach ezimnyama.
Coach, kuhambe kanjalo ke.